ngishadile mina. Happily married and I love my wife.
Nifuna. Ubudoda bakhe ngaphindi sebenza.